Kaka wewe ninavyokupenda nitakunywa sumu juu yako sio siri mama. Pararira
mama.
Zambara wewe nalia kigeugeu mama nasema. Zambara wewe nalia kigeugeu mama nasema. Dada Karen navyokupenda nitakunywa sumu juu ya sio siri mama. Pararira
mama.
Finished all.
Thank you.